Buda, jani che kumepost kwa status.
Huko umecheki?
Nicheki picha.
Kwani issue game yake inachezea kwa sura? Ni kiatu bwana.
It was at this moment that he knew he fucked up.
Why are you running?
My friend, you are an idiot.